Evariste Ndayishimiye w'u Burundi urazi ko arongoye ishyirahamwe ry'ibihugu bihukiye mu karere k'ubuseruko bwa Afrika yasabye imigwi igwanira muri Congo gushyira ibigwanisho hasi n'abitwaza yuko ari ukwigwanira ababwira yuko ingabo z'akarere k'ubuseruko bwa Afrika ziri ngaho kugira zize zibakingira umutekano kandi zizohava ari uko Congo ironse abasirikare bashobora kubandanya icyo gikorwa cyahamagarira rero n'abandi bagwanira muri icyo gihugu ari abanyamahanga kutaha asaba onigufa muri icyo gikorwa kugira ngo bashobore kuzoca basubizwa mu buzima busanzwe hama batahukanwe iwabo hama Paul Kagame nawe w'u Rwanda ku buhinga bwa none hoba ugushaka ku mpande zose kugira ngo azova mu biganiro by'i Nairobi n'ibizova mu biganiro bibira i Rwanda muri Angola bize bije mu ngiro ati kuko itagiye cyatera ingwane cyane nuko amasezerano atagira ashyirwa mu ngiro amasezerano yose yagiye arashikwako. Perezida Museveni nawe wa Uganda yavuze yuko imigwi yitwaje ibigwanisho iri muri Congo ikwiye guhamagarwa ikaja mu biganiro igahagarika intambara ariko byanse gose naho nyine hashobora gukoreshwa inguvu niko yanavuze no ku yindi migwi y'abanyamahanga naho nyine yahamagariye gushyira ibigwanisho hasi itahuke mu bihugu byayo atari uko naho nyine yavuze ko n'inguvu zishobora gukoreshwa kandi ko bafitiye ububasha babifitiye n'inguvu yo kubikora nayo urongwa igihugu cya Congo muri kino gihe Tshisekedi yavuze yuko hageze ko intambara ihagarara avuga yuko abazoba bashyize ibigwanisho hasi hariho umugambi wo gusubiza mu buzima busanzwe abaho arabagwanyi akubandanya mu ndyane z'utavanako. William Ruto nawe wa Kenya we yavuze yuko Kenya izokora uko ushoboye nk'uko iri kirabikora ubu kugira ngo ibe hagufi igihugu cya Congo anavuga yuko naho baheruka mu matora hakaba harbaye ukutumvikana gati ya Uhuru Kenyatta igihe bari mu matora yamusabye yuko yobandanya icyo gikorwa cy'iteka Kenya iri kirarangura kugira ngo abanyekongo baronke amahoro.
Hanyuma hari inkuru zivuga ko hari imitwe imwe itarahagera byifashe gute?
Nibyo koko byitabiriwe n'intumwa zivuye mu ntara za Ituri akarere ka Nord Kivu akarere ka Sud Kivu na akarere ka Tanganyika iko hariho abarenga 80 gushika kiri muri Goma mbajije mu biro bijeje gutegura ibi biganiro bavuze yuko ari kibazo c'indege gusa mbere mu kanya baje kumbwira yuko ejo ariho bazoba bashitse.
Hanyuma umutwe uri mu kuvugwa cyane umutwe wa M23 utari muri ibyo biganiro hari icyo bavuzeho
kuri bihugu nta numwe yigeze ahugaruka ko ariko bagaruka ku gace kavuga yuko hakwiwe gushigwa mu ngiro amasezerano y'i Rwanda ayaheruka gushikwa ko ejo bundi itariki 17 z'ukwezi kwa 11 ayo masezerano rero akaba asaba yuko uwo mutwe uhagarika intambara ugasubira inyuma aho wahora guhera mu kwezi kwa 11 umwaka uheze bisekidiwe batwara Congo yaduduriye ko yuko mu gihe ibyo bitarakogwa abo batazotumirwa kuza ku meza y'ibiganiro.
Siriyake muhawe nayo hagati aho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo gifatanije n'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Congo kiravuga ko mu mpera z'icyumweru gishize cyagabye igitero ku nyeshyamba zo mu mutwe w'abarundi wa FNL uyobowe na Aloyse Nzabampema mu ntara ya Kivu yepfo zicamo inyeshyamba 40 ariko urundi ruhande ntirurabyemeza. Uburundi ni kimwe mu bihugu biri mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba bimaze kohereza ingabo muri Congo mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Umutwe wa FNL uri mu mitwe ikomoka hanze ya Congo iherutse guhabwa iminsi ntarengwa n'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Rwanda mu cyumweru gishize yo kuba imaze gusubira aho ikomoka. Mu kanya kashize navuganye na Lieutenant Marc Elongo umuvugizi w'ingabo za Congo mu karere ka Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
Ego mihaharahezi iminsi itari mike igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'igisirikare cy'u Burundi bikorera hamwe ibitero. Ku mpera z'indwi rero igitero cyatumbereye ikirindiro gitanga amategeko kikanabikwamo ibikoresho by'uwihaye ipeti rya General Aloyse Nzabampema mu misozi yo hejuru ya Nabombi muri segiteri ya Itombwe. Uwo ni wa mugwi wita Force Nationale de Liberation FNL mu mfunyafunyi.
None hari abaguye cyangwa se abakomerekeye muri icyo gitero?
Le poste de commandement et la base logistique de
icyo kibanza cya FNL cyaratewe bikomeye turakibirukanamwo baca bahongera mu ishyamba rya Itombwe. Hishwe abagwanyi ba FNL bashika 40 hafatwa ibikoresho byinshi. Ubu muri iki gihe tuvugana na bombi iri mu minwe y'ingabo ziyoboka leta niho zikiri zirabandanya igikorwa zitegura n'igikurikira inshingano z'izi ngabo zikorera hamwe no guhiga no guhasha imigwi yose yitwaje ibigwanisho mu karere k'amajepfo yo muri Kivu y'epfo yaba iyo mu gihugu
iyo muvuze inyeshyamba 40 mwambuye ubushobozi bwo kurwana muba mushatse kuvuga iki n'ukuba ko bishwe
Icyo kibanza cha FNL cyaratewe bikomeye turakibirukanamwo baca bahongera mu ishyamba rya Itombwe hishwe abagwanyi ba FNL bashika 40 hafatwa ibikoresho byinshi muri iki gihe tuvugana na bumbi iri mu minwe y'ingabo ziyoboka leta niho zikiri zirabandanya igikorwa zitegura n'igikurikira
mugereranije muri icyo gitero mwari muhanganye n'inyeshyamba zingana gute
Kwebwe twateye ikirindiro gitanga amategeko cha FNL itwarwa n'uwo yigize umugenerale Aloys Nzabampema ibyo twacitse ko nibyo nababwiye
Nzabampema we yaba yarahari
mu gitero ntibyoroshe kumenya abari bahari ariko ku makuru dufise niho yarari nubwo twebwe tudashobora kuvyemeza gusa igitero giheze tumaze gufata ikirindiro niho twaharuye abahiciwe abasigaye bahungiye mu ishyamba rya Itombwe nk'uko nabikubwiye
we rero ntabwo ari muri abo 40 uvuga ko bishwe
yaba yarishwe nicyo kintu mwari kuba mwamenye ubwa mbere
naho ku ruhande rwanyu n'ingabo z'u Burundi ntabakomeretse cyangwa se ngo bahasige ubuzima
twagabye igitero gikomeye cyane ku ruhande rwacu nta muntu n'umwe twatakaje
umuvugizi w'ingabo za Congo muri Kivu y'amajyepfo mu karere ka Uvira Marc Elongo lietona Marc Elongo turacyagerageza kumenya icyo Aloys Nzabampema abivugaho mu gihe intumwa za Congo ziri i Nairobi gushakira umuti wa Burundi ikibazo cy'umutekano Urasirazuwa bwa w'icyo gihugu amakuru aturuka ku mpaka w'u Rwanda na Congo aravuga ko urujya n'uruza rwa rusanzwe hagati y'imijyi ya Goma na Rubavu rwahungabanye kubera ko umubano utameze neza hagati ya Congo n'u Rwanda leta ya Congo ikomeje gushinja leta y'u Rwanda ko hifasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 ku Rwanda rukaba rubihakana uretse imyigaragambyo y'amagana ku Rwanda yabereye mu mujyi wa Goma ikarangirira ku mpaka hari n'umusirikare wa Congo uherutse kuhicirwa umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana aherutse mu mujyi wa Rubavu akaba ndetse yanageze ku mpaka kwirebera uko byifashe yabuteguriye inkuru ikurikira
aha ndi ku mpaka wa Petite Barriere mbageze saa 9 zibura amasegonda make abantu bari gusigaranwa n'amasegonda ya nyuma yo gufunga umupaka
yatubangamye ko hari igihe yo saa 9 mu kadomo zigeze urara muri Congo udafite aho urara nyine ni ukuvuga no guhomora ni ukuvuga amasaha tubangamiraho hari ukuntu ugerayo amasaha kugonga utubaga wajyanye utaraturangiza bwo bigenze gutyo nyine unabisiga ukigendera kugira ngo urare muri Congo hari igihe uhomba nyine ubwo igihombo kiba kingiye ubisize
icyemezo cya Congo cyo gufunga umupaka saa 9 z'amanywa cyafashwe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ibicuruzwa abanyarwanda ba hano mu mujyi wa Rubavu bajyana cyane mu mujyi wa Goma ni imboga n'imbuto amata ibirayi inyama n'ibindi
ingaruka byatugizeho nuko abakongomani bazaga kutugurira inyama ubu tukaba dusigaye ducuruza n'ibiro 20 ndibirangire ku munsi kandi ngibifite ngibiro 150 cyangwa ibiro 200 benacuzaga ingeshatu shatu n'igenyine gashira
gusa n'abatajya muri Congo bavuga ko babangamiwe cyane nibura ry'urujya n'uruza tuyisabe Aime Claude akora akazi ko kuvunja amafaranga ku mupaka
circulation nimba uyifunze ugafunga umupaka saa 9 nk'abajya muri Congo bo bahugera ko akeshi isanzize gukora kwazi kabo hari saa 8 kugera saa 11